Gukingira ibidukikije ni kimwe mu bifasha guharanira agateka k'abana. Ni nacyo gituma amashyirahamwe aharanira agateka k'abana yatunganije kuri wa kabiri Nyakanga umunsi mukuru wo gukingira ibidukikije mu ntumbero yo kwereka abantu ko bagomba gukingira ibidukikije mu ntumbero yo gukingira agateka k'abana. Uwo munsi mukuru watangujwe n'igikorwa cyo gukura imicafu mu makaritiye yo muri komine Muha na Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Munyerere Magongwa Bienveni numwe mubari muri ayo mashyirahamwe.
Nitwova mu twa turakingira agateka k'abana mu gihe ariko turiyumvira gukingira ibibakikije aho twace tuyumvira yuko kubera umunsi ari umunsi wo gusozera igikorwa cy'akademi y'abana ko twoca tufata amasaha nk'atatu cyangwa ane kuva mu gitondo twazungurutse amakati atandukanye mu gisagara cya Bujumbura tutoragura ibisashe biplastike tubyegeranyiza ahantu hamwe kugira ngo twereke akarorero na cyane cyane guhimiriza abanyagihugu yuko twese twoja hamwe cyane cyane gukingira ibidukikije.
Eka n'abanyagihugu bo muri ayo makaritiye ahagiye hakurwa imicafu baremeranya n'ayo mashyirahamwe ko gukingira ibidukikije ariko arahara mu ruganda ntibacura. Bavuga ko bagiye kuza barakura imicafu na cyane cyane mu mifurege y'amabarabara.
Icyo tugiye gufasha nuko natwe tugiye kuja hamwe nk'uko aya mashyirahamwe yagiye hamwe tukagenda tugakura bijya by'amacupa ujya ucafu ijya mvura yagiyisiga hajyanye.
Kabaye kandi akajya gutanga ibikoresho by'ishure ku bana ijana bari bamaze iminsi bakurikiranwa n'ayo mashyirahamwe. Ariko sabo gusa bakeneye ibikoresho, abandi ngo bazobasanga aho bari kugira ngo babibaronse.
Bashoboye kwegeranya igitigi cy'abana bashyika 111 bahuye n'izi ngorane. Mugabo ngaha hari haje abana gusa ijana, kuko twabonye ko abana tutobazana ngaha anye na cyane cyane mu iki gihe cya corona. Babonye ko twozana gusa abana bake, hama ayandi makayi twaronse turayegeraniza mu gisata cingo n'imiryango ariyo Departement de l'Enfance de la Famille, ubushikiranganji bwacu akazi na mu hama abo bantu tuza tubasanga iwabo yo bari ko benshi bari mu masite abadeplace hariya muri Sobere Kinyinya 2 hama tuza tubasangayo tubashikiriza amakayi. Umwana umwe wese agiye aronka amakayi 10 hama barabana ijana.
Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu ufatana mu ndi mibano n'iterambere ridakumira yari yateye iteka ivyo birori yemeye ko bagiye gufata mu mugongo ayo mashyirahamwe.